listen to this. If you have money, you speak the language of who? Of God. Listen to this. Nyasaye no wacho ni ler mondo obedie eka ler no timango. Nyasaye no wacho ni gode mondo koro pogre gi pige eka mago no obetie. Nyasaye no wacho ni koro keturu gik mamoko mondo obedie to gigo no obet. Dilema no ni ka in gi pesa to you can speak the same language. Ichung te wacho niya soda mondo ka around kama ji obede kan donge soda biro. If you have money inyalo wacho niya Nilo man kani ogol chiemo donge chiemo wuokie ka in gi pesa inyalo wacho ni nyithindo manokalo odhi sikul te nitie ma ok dhi. Therefore, if you have money, you speak the language of God. And therefore, serious men and women in this county must go out there to look for money. Because in God's own wisdom, onge kama nyasaye okuketo ne ng'ato ka ng'ato mondo yudie pesa. Kia kamotuo, nyasaye oketo kuoyo ichieme. Kia ekena, nyasaye oketo rech ichieme. Kia kule mama chwe kama, to nyasaye oketo lo ichieme. Therefore, ngata ngata mangima owuogo komoro many pesa nikech mano ema biro kelo teko. Be ing'eyo ni ka in gi pesa inyalo kata sudo thoni? Be ung'e ni pesa sudo thoji? Ma tuo manogoyi okinyi mapok iting'o wiyi to nyathini kata wadu moro winjo ni ng'ane okamalo to gitinde maji haya helikopta gi gipo kara ka 30 helikopta moro ringo ka kama nituo inewacho niya to gimaboko oke wiyano tang'o noweyo chal ka gima ng'ato biro to ringo ng'iyane ng'ama biro to kidhi ng'iyo to en bob ma nyathini to nituo mane pok iting'o wiyi apenji ka nyathino pok ochopo ot pod ituo. Nyathina ni to kuyuda piel kachalo kama amalo moda chunga nene kako doni to kako kironje ndege ingima kichopo Nairobi chieme menwa.
Benjiga nitie kabwana.